kila siku kisha najiunga nawe mpenzi raha mpaka mwisho.
Tendo lango lako, nesente nkisyo yangu. Uje mpenzi wangu, tukae